Nkuko amakuru dukura mu begereye imiryango yabo abivuga, uwitwa Ntezimana Jean-Marie wo ku mutumba Ruyaga komine Kanyosha intara ya Bujumbura niwe yatanguye kubugwa irengero ku munsi wa gatanu w'indwi iheze igenekerezo rya kabiri uko kwezi kwa munani umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane. Uyo munsi Ntezimana Jean-Marie akaba yari yiriwe mu gikorwa cyo gushingura uwitavye Imana mu itongo ry'abapfuye ryo ku mpanda. Mu nyuma abiwe baramurondeye baramubura na telefone yiwe ngendanwa ikaguma izimije. Uyo yarasanzwe ari umunywanyi w'umugambwe CNL ayoboka agatongwasa agakora akazi ko kubarira impuzu. Gushika ubu nta uramenya irengero ryiwe. Nkuko amakuru ava mu begereye umuryango wiwe abandanya abivuga, umuvyeyi wiwe ndi mu rusaku Gapitorina yarasanzwe agendana indwara y'umutima acumva ko umuhungu wiwe Ntezimana Jean-Marie ari nawe yaramutunze yabuzwe irengero. Iyo ndwara yaciye muhitana yitaba Imana ako kanya nyene. Bukeye bwaho Ntezimana Jean-Marie abuzwe irengero hari ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya gatatu uko kwezi kwa munani turimwo, bagenzi biwe bava hamwe banasangiye umwuga wo kubarira bagize ngo bagiye kurondera mugenzi wabo nabo nyene baciye banyuruzwa n'abantu batamenyekanye. Bukuru Ezekiel wo ku mutumba Ruyaga nyene yubakanye n'umupfasoni arongoye uyo mutumba hamwe na Nkuru Nziza Anise avuka ahitwa mu Kabumba muri komine Kanyosha nyene, ariko wewe bivugwa ko ari umunywanyi w'umugambwe CNDD FDD. Bobo bafashwe izuba ryaka abantu barorera mu gisagara cha Bujumbura imbere yahitwa Le Parisien. Bafashwe n'abantu bari mu modoka yo mu bwoko bwa camionette double cabine Toyota Hilux ifise ibiyo bitabonerana nk'uko abegereye imiryango yabo bavyiganiye uruganda rwa RPA. Kuva ubwo nta yambu ryabo abajyango bararondeye mu busho butandukanye uhereye muri komine Mutimbuzi ariko barahebura. Tukaba tutarashobora kumenya ko hari ico igipolisi coba kiriko kirakora kugira ngo abo bantu batatu baboneke.